Sasa kama mnakumbuka wimbo huo vizuri, naomba mniimbie kwanza na mimi nisikie. Mbie kina, hebu tu ni kwanza.